kwada ye nipa bia wotumi di won re hye nipa mu enkanka se wa ma won adokodoko die ana abodua ba kidnappers ana wona wochichi mofra yi ta de tofe ana abodua ba da mofra yi hye won bose o bebre wo won fie ana won ka sa wo hu sa ahyensu die ya hyenunso na bisa wona sem ifi se obetumi aye kidnappers.